Tab me afio ai o tua mas mas ko tau tahai o tua o ne afio I tau lotolotonga. Kore pe mua ke uhu whanga he tala whakatap ko ose ono awha ki he tangatai ki whaifikau kore ako si a tau tai. Tata pe mua ke kia te au ke whakahoko atu e whatongia oi aho o kau iai. O goulau foki o hokmonu ke whai ha whakamalo o whakafofonga I a pure angatonga, I hono whakawhi I au ke ulawa mai o kau whakataha mo ki Mautolu, I hono kātoa ngai, a hono whakamanatu, whakamaman lahi, e aho o I kau whai ako. O kou langlangi a mooni, ke u kau whakataha mo ki Mautolu, ai kau whai ako lolo tonga, mo ki Mautolu, kau whai ako mālolo, Pea moha ako, me he ngāhi tapa kotoa e malae oi ako, o kumou whakahoko whatongia, ai ke whakamana tua ai aho makehe, ko eni iho taupure angani. I he ngāhi aho sii kua mariwa tu, ko I kuna kawha kawha ko ia, ai e tau timi akapulu I karetahi, nāne whaka, taha taha I ai, ai whonua kotoa. A whawhine mo tangata, whanau tangata, whanau whewhine, I he tari tari maa whana, I hono whakahai mo whakapapau, koi siweri moi malohi anga ho tau whonua, a ho tau kakai. Moe e tau o wha. Koe toenga o e mamani e ikai ke mahino ia kia ki nao tolu. E tau whounga mo e tau ngahi tō onga. Kā kia ki tau tolu tonga. O kou tui o ku tau. Whakakaukau ta tau mo au. I he tau pore pore I ho tau ulunganga. Mo tau tuk whakaholo fisfisi mua. O ku whaka mae aki. Ai ngahi te fitoi mo oni. Tuk whakaholo o merino mo e fia fia, aia o kutau mao I he ahoni. Ko e pong pongini, ko e taha ia ha toe uhinga, ke tau kei puke puke, mo hoko hoko atu ae, fia fia, mao mao luta mo e merino, I he tau whakataha taha, mai ko eini, ke whakamana tua ae aho whakamaman lahi, o e kau whai ako. Pea ke tau whaka ilongai, pea mo whaka hounga ia, ai ngāhi whakahoko whatongia, mawha tuki tuki, o whakahoko e he kau whai ako, I hono a koi, mo hono langa, aho tau whonua. Nā kwhai ako I he ako maulunga o tonga, ki mu a ia, pea o whai whatongia I he ofisi potunga ako, me he walunga fulu ke hiwanga fū maono. Ko e fia fia lahi, o kou mau I he eku wakawakai, holo, o ku iheni hoku kaunga ako, kaunga whai ako, kaunga ngā aue, pea mo e kau pūre, o ku tau iheni whakataha, he ahoni. O ku hounga mooni kia te au, a ho o mou lotu, mo ho o mou pou pou, he koe ahoni, o kou haka I he langi ko tau, he guha atu, I ho mou hao haonga, koe paremia o tonga, pea koe toi fie fia ta tau, koe whai ako tutupu. Pea o kou toi monu ia foki, he tokoni mai kia te au, a hoku ongo kaunga whai ako, moe kaunga ngā aue a ia, koe minista o ia kou, Pea moe tare ki tāko. Koe uraki taimi eni ke hoko ai, ha mea pehe he historia o tonga. Ke haonga whawhine ke na whakatou mau, ha tōunga taki I he potu ngā we, mahu inga ai pureanga. Aia, koe lau I tāu mai, Koe tangata pē na iheongo lakanga ko ia. Og ne whakahāmai heni, ha whakakaukau mahino ki he pureanga whakatahataha. Ihono kātoa ngai, oi aho whakamāmani lahi oi kauwhaiako he ahoni. Og poupou e tonga, ai tūnga tatau a tangata mo whawhine. Ke oange a whaingamāre tatau ke hako tupu oi whonua ke nau. Whakatoka ngai, pea mo ngā uelerei aki ho nau mawhai ki he taupotu taha te nau malawa. Tau whakatoka ngai a nge mua, ai kaweinga ngā ue oi aho whakamanatu, whakamāmani lahi, oi kau whaiako he tauni. Koi kau whaiako te nau malawa o hiki, ke tūnga tatau a tangata mo whawhine. O Gwauwhi e whakahāheni, o Poupoui e he pureanga pea mo e tokanga makehe ki he tūnga tatau a tangata mo whawhine i he malae o e whatongia whakawhaiako. O Gwauwhi whakafou atu ai Poupou ko e ni i he potunga ako, ngāhi ngāwe a whawhine mo e ako, mo e anga whakafonua, komisoni ki he kau ngāwe whakapureanga, pea mai ngāhi hoa ngāwe i hono whau, ha ngāhi tūtūni, mo ha ngāhi whonga ngāwe tēne lawa, o toho aki mai, mo puke puke, ha kau tangata, mo ha kau pewhine, e nau malawa, ke whakahoko whatongia, e malae o iako, mo ha tūunga, o toere rei ane. I he eku ngāhi ausia, i he eku whai ako, nāne teu i au, pia mahino ane, e ai kia te au, o kaunga o ngoi, ai tūnga o kuao, ki ai ha tokotaha whai ako. O mahino kia te au, koi whai ako, o ne pataki, ha ngāhi whatongia lahi au pito. Koi taimi pē kua hū ai, ha tamasii ki he ako. O fūlahi, ke lau whakate lau pe au pikai, ke malawa, ke whakamatalai, ai whatongia o whai ako. O gau whakaamu, ke whakatongai, mo whai ha whakamalo, ki he pureanga whakatahataha, pia mohono ngahi hoa ngā ue tau te whito ki he UNESCO. Ki he e nau hoko hoko atu a hono poupoui mo tau kawei, o whai ako, ai ako e whatongia whiswhisi mua, mo whaka apa apa i ia. Tau tau te whito ki hono whakatoka ngai, whakawaha pure anga hange ko ia, i he tahiwa ono ono, mo e tahiwa iwa whitu, ai ngahi tūtu uni whelawei, mo e tūunga o e whai ako. O gau whakaamu, ke utoe whai hano whakatoka ngai, ma wahe ai UNESCO. Pea mo e nāua ngā ofa, o whakapaanga ai ngāhi whatongia kotoa, pē o ku whakahoko i he pureangani, i he wikeni, mo e ahoni. I hono whakaausi, o gau whakamalo lahi heni ki he kau whai ako kotoa pē he otu tonga. Ki he ngāwe au fua tō mo whaka utu mauku. O ku mau whainga maere kotoa ai, ai whonua mehe, miho o mou whai whatongi a lerei. Nā i kai ke mei malawa ke au sia e tonga, ai tau mua ngāwe whakamāmane lahi e ono. Pea mo e tau mua, ngā ue whakalakalaka e walu ai millennium, ka pauna i kai, aho o mou poupou, koi ka hau, o tō ngā au whakate whito ia, i ate ki mou tōru. I hene pehe, o gou tapou atu ke mou, whakahoka o ho mou whatongia whakawhai ako, aki ai ofa, mi oho loto mo e ofa, i he ngāwe. Koe whonga tatau ia, nā i tūna aki e he timi akapuru i karetahi, koe nau wainga aki, ho nau loto. Whakatawange, ke mau mau ha aho fie fia, i e whakamana tua, whakamamani lahi, e aho o i kau whaiako. Mālo, wā whātua.